Thank you. Yarangiye ariko nyine hari ibindi ngomba gufata.